Asante mantama police fo akeka wo mo ama enipa mienu bia wo mo edi etuo ne se kan kokro no bo na omutime fa kwan bone so etime ekum owura bia ye frɛ no Matthew Amponsa adodo na frɛ se Kwame Isaac na wono wo ye taxi driver na ote bokanche e wa atwuma nwa bia gya mensin mu e wa asante mantama na police fo otime didi wo mo enta ama sesia na nipa mienu aya che wo mo ba akompo de ne edi ka che no kwaku poku junior a wono wanya emfie aduonu enume che 25 years wono crumble sesia me kasede oda eya police fo kukumuda ena afi paaku bia ye frɛ no kwadwo kunto ono enya mfie aduonu kron 29 years ono edwane a police fo atimi aye nhwehwemu akohu se na owo akwe ala robia eben asankregwa ewo atoye mantem a police fo atimi ache no ne no ena asante mantama police fo atimi aye nsamtrefo nhyemudia omu kyerem kwankra fa so a police fo atimi nsa eka nsa nipa bone fo mienu a omnam koti kwanso a omukum taxi driver yayaya a police fo ensa so mu asante mantama police fo asoye ni okasama om mechira regional public relations officer aye ASP Mohammed Tanku
aye last year 26 October enna suspect Kwaku Poku Elias Junior enna Kwaku Kunto womu ehan eye Matthew Amponsa e taxi se onformo enko Bukanchi nti ekwan mu enna omne ne kofa ba bia na womu eburo no mu yi ni sifom no mu ku no womu ku no no mu san ehi body no na mu fa taxi na mde koye ade achiye na ye kwachi suspect Kwaku Poku di ono de court court edinasem on the 15th of this month enso na ye nsaka eye suspect Kwaku Kunto ono nso achi na ono nso beka case no na womu mienu no na mse de medical kan no mu kum nipa no a omo ehi body no we ye nipa bonisemo a isi se wa robu nipa no agye ne taxi wa amana nsi ho wa ku no na wasan ahye ne mu no aka ho nti de ye be srɛ taxi driver se wo mo anya hwe yie ewo nipa a wo mo efa wo mo no
ewo sɛm foforo mu no police fo asoye no e ade a police fo akye enipa enwo twe bia wo mo no wo mo fisɛ wo mo afa koti kwan so a wo mo eton niamɛ bia eye fridge protector wo mo susu sɛ eye fake na kyesɛ enya papa nso no wo mo efa kwan bɔne so a wo mo eton a police fo so ensa aso mu mu
I the complaint bre regional CID to the effect sɛ nipa bi efeki wo mo a product na niamɛ asɛm no eyi hu ni sɛ nneɛma a nkrɔfo no efeki no ɛyɛ nneɛma a protect them nneɛma te sɛ TV fridges ni ade yɛne wɔ mo ɛkɔ edwa no so no yɛtumi nya fridge protectors bɛ 230 a wɔ mo efeki na enipa 8 nso ɛna yɛkyi wɔ mo na the danger ne sɛ sɛ wo use saa nneɛma yi a ɛyɛ sɛ nka ɛbɔ yɛhwɛ no sɛ w'appliance no ho ban a ɛbɛsɛe no ɛnyɛ sɛ ɛbɛsɛe no nko a ɛbɛsɛ no tumi ma ɛgya to wo fie ama yɛ bia wɔgyapadeɛ ɛne wo nkwa koraa ne bia na anaasɛ wo dɔfo bi nkwa na wahwere nti yɛbɛ advise sɛ amanfoɔ ɛnyɛ very careful sɛ wɔ mɔtɔ nneɛma a especially appliances wotɔ a make sure sɛ wobɛkɔ na watɔ correct wɔ mɛnkɔtɔ fake one because of sɛ ɛno no yɛate so a ɛfo nti yɛbɛtumi asɛe wɔ nneɛma